toosinaha waxnu wadaana hoodi halkii agaha jannaaga dayro hodayarteena taarisaha daryeel badan odana hadhidhisaha hadaay ceenoho daruusta ka qaada waa dahabe
Ninkii dood qaba u kalay daawo way halaale